Pose jidwa batu kupasila ni jimene general secretary wa chipani cha nyuani jimene chipani cha lef mwen sungulilu wake ali David Mbewe Mayu wayankula izi lero pamene amachita press briefing muzinda wa Plantaya.
Zigomo asimai zigo. Plantaya youth tilipo. Sindi uona mugu yanka mwampavu kumaso mwonesa kutinti nashi nyamado mwuma kuia kwa mbili. Taonesa ni mpavu zanu ndugu kuia kwa anu tukone. Inenda ima banonga di Deputy General Secretary wa Spanish Liberation for Economic Freedom Party mwashidule timangoti lefu. Poyambili lantu kutoko zei nashi nyamada pondita ana udindi zakale na uba mwambu wanu mene wa briefing. Ndiwogo ndo kwambili bonesa mfundo zano zomu mweza mwagamba mba nobo. Mwaonesa kukuia kwambili. Mwaonesa kuna kuti mwatopa ndula mleo molibano. Ndisa na yankule ndibelege ule mwa regional governor. Muta amba kuti anano aluku. Munaona kuti msaseno kama msakale nao Mr. German. Enaso jirengele mwaita ziwe. Mr. German. Komaso kuchipani kwatu. Mwaona benga kaya region governor ya kashinyamada mu kalimu wait kanda kalimu ndito kashinyamada ku ka fresh ndito kampepala katu katu komaso ti amigire omwana ndi pase aja ndi ya chief whip atu mukuona so ndi ashinyamada et komaso mwetili muno kapena alipo muna nilisa kafifide muno ayezi komaso awayi makoseko mwamati yankulira nalipano ose ndi ashinyamada. Ndufuna ndika kuzwise ni kuti chipani chathu cha lefu chabwera kuti chizatumikire ndife yos ashinyamata. Pozindikira kuti takati kunamizira kuti ndife atsogoleri amawa. Koma chipani cha lefu chikukuza ni kuti sinuso atsogolera amawa ndino atsogoleri alelo. Pamene muli atsogoleri alelolo mukuenera mutani muonese utsogoleri wanu. Poonesa utsogoleri wanu mene u Dr. Deft Mbewe anafuna kuika maudindo akulu kwa mene ali ashinyamata. Mwajistanzi ni nikoneka nyama. Wajisimai ngati. Kango shoki na kumene kuplai marikano. Kaka ngono ndi tuka mpepa. Right? Maudindo amene wawati maona kusipani sosezi. Ama karakula kulu. Ama tia izmene zizi ni zakula kulu. So na ashinyamata tite ngabwanji mpafu za tukone. Saudi ndifaji nyamata. Tukutula mulido tukuya mbaba ti. Tukuya mbaba. No wait. Komaso tiziwezi, chipani chathu chikuenda ndi ngodya zathu zomwe tikuti full. Tikumati Malawi okhalika. Tisiyezi cha somashoka Malawi muno kukasaka. Ati ayiti teni tipite nuku tikalime munda. Inu usogolera wanthu ndi wanji. Munda kuno usitinga peze kuno munda. Tikuona zathu akupita kumunda kumakalima aje. Kodi zimezi zasitinga zichite kuno. Ashinyamata kanga chita chandiyazi. Mukatenga mukapitisa kumene kucha kukumana ndi nkhazo zosiyana siyana. Ena kuphedwa tinamva ena aphedwe. Koma ashinyamata ife kuti Malawi wathu okhalika. Kukhalika kwa kucha tufuna kuti mukhale muno mukhale ndi zochita. Zochita zisizo kuti tikuyamba funa kuti tikuyamba tikonzekera kampeni. Ife taziyamba kalikale. Ndikhulupirira anzanga omwe ali ku Nsanje Chikwawa. Tikutengaso omwe ali ku chigawo cha pakati tayamba kale kuwapasa maloni. Omwa kupanga. Tinaona kuti anzatha kuti tikulipeleka maloni apo manifi. Komano iya yamene wawa tikuona kuti akupita kwambiri kwamene ali mamemba achipani chaoshi. Ndichire kuchitwa chipani ichi. Tikuchizwa chokulamulira chomwe chikuti futa pano pwete. Akuwapasa maloni anifi aja koma kupasa mamemba koka. Amene achinyamata oyenerera kuti alandira aja sakudani sakulandira. Komaso achinyamata ambiri tikugwiritsa idwa ntchito. Wina panopo walandira bando atangomva kunena kuti alefu alindizo kambirana zawo ashinyamata akutukwana mwe ndikunena pano makomenti alipo kalota akutukwana koma ife sitisakupasani bando tizakupasani zinthu zoyenerera zoti zikuthandizeni osati chipejo titabwera ndi kampeni koma muzakhale nazo pakana kalikali ngakhale kampeni itatani itatha tikubaya ni maphunziro ambiri tikuona panopo azibale athu omwe ali ku primary tiambire ku primary timana foundation yoyambire imambira kuti ku primary kuli kumene kuchoti mabereka school fund ndi angati makolo athu akukwanisa kupereka school fund ndiwoshepezi so ife ashipani cha lefu tabwera kusakusa nikuti tikatenga boma private kusosho ndi boma iti kutani pavute pasavute fe boma iti kukwesa ndipo tikutenga ndipo tikulamulira chifukwa cha zuwa ndi sogoleri watu amene wabwera ndi masomphenya okonda wina aliyese posayangana achinyamata ngakhale abale athu omwe ali kuti ali kumuzi kucha kafika amene kacha tizakathesiratu ku primary tikapita ku secondary ine ndikukhulupira nthawi yanga ndili ku secondary kunali mabasa lomwe amaperekedwa kwa amene amasowa school fees mabasa amene achanata amene akupasidwa pano ndekuti makolo wake akhale ndi udindo ku district kapena akhale ndi udindo kulichoni ndi akumakalipiridwa mafizi acha koma ife tikufuna kukuwuzani kuti chipani cha lefu chikatenga boma 2025 pano chikukapa ndama zimenezi school fees imene ikukaperekedwa kwa aliyense posayang'anira kuti ndi wachipani ngakhale susali wachipani chathu akalandira nawo tikapita ku mauniversity abale athu ali ku manifesta kunkaperekedwa loan maloni achasaa kuperekedwa pano chipani cha lefu chikayang'anira zimene zicha kuti munthu aphunzire amafuna akhale ndi zonse zoziyenerezedi moyo wa ku university umavuta tikuyenera ife tikatenga boma zimene zicha tikatani tikathesa tikapereka ndithu maloni amene acha kuti zikatani zikakwanisike china ndifuna ndikupemphena achinyamata muli muno kupita pa social media kukangotukwana kuti ife ndife alefu iya inu yomukutukwana ife tikutenga boma sizosapindula ngati sitikalembesa mwezi wa mawa tiye tigwirizane ichi titenge tonse tikalembese tikakalembesa tikakwanisa kuwatenga Dr. Tefti Mbewe kuwayika pa mpando ndikufuna kuwauza sindifuna kupempha kwa amene akusogolera amiki pamene mukuyamba kalembera ameneyi timvesesane kwambiri mukayapanga zomwe zinapangika mbuyomu kumatenga anzathu kumalolerana ang'onoang'ono ndikumakalembesa asanakwane zaka 18 ife achinyamata alefu tizadzuka sitizakusiyani tizapikisana nanu tikufuna kuti chisankho chimenechi chizakhale chisankho cha mtendere chizakhale chisankho chokomera wina aliyense ndifo tikufuna kuti kalembera ameneyi ayende bwino tisamve kuti ku sentro kokhala komwe kwachitika bwino kunoko ngati kuti achinyamata kulibe kapena makolo athu kulibe kuti angazavote tikubva kuwawa ife wezi ulamuliro utatopa nawo tatopa nawo zochitika ndi zambiri malonjezo anachitika ambiri misewu omwe anatilonjeza ija ikukanika alipo tikaona misewu kuyambira ku baraka angakhale kuchikwawa kumene kumati kumasewuwo andali akumadusa zomangoti a vice president mukupita musika kumakagula mango kumakata zikutichedwesa sizitipinthulira zimenezi mukuononga misonkho yathu achinyamata komanso boma mukamapita kuti mukagwira ntchito zomwe zili za boma mukamatenga ndale aja nkumapita kumapasa malawasi mukuononga mukuononga ife misonkho yathu timamva kuwawa mukamayidula tikufuna zimene zija zichepe zisiike komanso munalonjeza kuti apolisi pamene mukuyenda simuzakhala kuti pena paliposa kupa tikuona mukuwayimika nthawi yayitali mukuwazunza amene opanda sokena kalikonse zimene zizifeyo chipani cha lefu chikalowa mboma tibe chikaiko chinachonso tikalowa mboma tikutani tikuthesa zimene zizi ndipo sizizachitikaso achinyamata zopentedwa zicha chipani cha lefu sikuzakhala sitizapentedwa ife tizafuna kuti tizakhale omwe tikutukuka muzinthu zambiri mabonaza aja abweraso muzimu ndi ma MP anatilonjeza anakanika pano abweraso ndi mabonaza aja ambirimbiri achinyamata muli muno komanso amene mukutionera tapitani mukadye zimene zija ndi misonkho yathu boma imenezi kuchosa ife tabwera ndi makhansala athu komanso ma MP mashado omwe akuyimira mmadera monse ndipo tikufuna kuti tikumemeni achinyamata timukagwire nawo ntchito amene acha akakoma kubwerani mabala mukupasani mowa kamweni mowa amene uja ndi misonkho yathu musadandaule palibe kuzabweza zimene zija ndi zathu zimene zija chingofunikira ndichonena kuti tikagwirani manja mkwira wanu mwaonesa kubwera muno kusapanga press briefing imene iyi muzaonese pamene inuyo mukukatani mukavotera Dr. Tefti Mbewe Dr. Tefti Mbewe ndi amene angakwanise kuthesa mavuto amenewa chifukwa ndi amene wabwera sanabwere ngati wandale wabwera ngati washinyamata amene akufuna kukuthandizani kukusogolerani auti pachina chosoma kausogolera right ndiye Dr. Defilme tikumana kuti ndine bala amene wabwera kuti akusogolereni inu kuti tithandize kukuchosa boma imeneyi kuti zinthu zathu zomwe tikufuna zomwe sizikumayenda zija ziyende chifukwa kuti munthu uyu alibe mbiri ya ukatangale chifukwa anakhala kuti anali ndi kufuna kuti akhale ndi jera amene amakhalira anthu ena ndikukuzani kusogolo kuka anakhala mapolitician omwe anali alephera mbuyo anthu ambiri akhumudwa ndi makonvesheni achitikawa anafuna kuti abwere ku chipani chathu chalefu tatiya inuyo zinthu zikumene kuchako boma imalephereka futi andale yake amakhala omwewo omwewo magazi ake kuti nzeru zake ziti ndifoka chipani chalefu mukuona kuti i ena watu koma mumbiri yachi andale munali emu mumbiri yandale tikuzozona kuti zinthu zitheke kukwena kubwera maganizo asopano ndi maganizo ake asopano ndi azisogolere mukuwaona muno ndi amene ali kunja komanso inuyo muli muti muli munomo ndemwe tingathandize kumanga chimodzi usogolere umeneyo ndikutani ndikutheka ndi msogolere amene akanakhala kuti ena munamvapo analowa muzipani zinazi anakaona kuti ineri kuti ndikhazikike kuno khumbo langa yofuna kuphula malawi pa moto ija sitheka ndifo kanafuna kuyambisa chipani chomwe ichinoyo tikubwera muno tikumatiri ndi chipani chalefu poyamba chipani chalefu sanabwere kuti anabwera kuti afuna zapange business mene anthu ena tikumayankhulira mmamizi mukuti iyayi angobwera kena kwachigulisa chipita ku alliance ife tifuna tikuze ntilo wamboma tokha opanda alliance 50 plus 1 chatiyikwanisa tokha kaena azafuna alliance azafuna chani koma ife tikuze ndipatokha ife titani tikwanisa chifukwa chani amidia muli muno mumakhaso mukunena koma iyayi simukudzuka simukuoneka tikufuna tikuzeni kuti ifeyo ndi chiswe chiswe timadzuka feti makampeni athu timapangira kumudzi sitimabwera poyera timadzuka feti kuyenda daily usana ndi usiku ndipo tili ndi mamembers ochuluka kwambiri omwe akuti panga support chipani chathuchi amene tsiku lalerolo titangonena kuti tikamabwera ku nyambadwe ground ife sitimavutika kuti nyamula anthu m'maulole ngati mene tinapangira ku baraka sitinanyamule malole anthu anali anthu ochokera m'baraka momwemo kunoko ku brand achinyamata siokhawa achinyamata ambiri ena swali panja mwamuno mwana tizatilola anthu ochepa koma ali panja pacha amene wakubwera kusota akubwera kunena kuti tifuna kuti alandira ma 1000 kapena apa palipiridwa ma transport ayuza ma transport wawo foti akumva kuwawa ndikubwera muti pomwe kwina timazowa kuti zikatere mmatiya ka transport akatakwererani iye aitalandirani ka 50 kwachakacha iyayi ife chipani chathu chikubwera ife chili ndi mkwiyo omwe ukufuna kukonza zinthu kuti titese boma yomwe ili pano tisanamizidwe ndi maboma enawa maboma akumtundu inu kunali chipani cha UTF inu chakhala okhaokha wakungolamulira iye chifukwa chipani ichi chinali cha bambo anga iyayi sizimenezo ife chipani chathu si chafuko chipani chathu si chamtundu mwandi chipani chafuko chawina aliyense kuyambira kuchitipa angakhale kunsanje ATPP kodi inu mayeso mazikonza we umazichonga wekha munthu akuti iye ife tazichonga tinaona kuti nthawi ija tinalakwisa pakuti pakuti panopo tifuna kuti mutitengeso tilowenso mboma mukuona ngati boma ni phada kodi kuti tizikasewera kuti kasewerasewera tibwererenso kena kutilowenso boma iyi tikuimva nkhanza fati tinayipa sapo zaka zambiri mukukumbukira iti inali ku opposition zaka zambiri yakakhala kumene kuja tayimvera chisoni yabwereranso ndi yomwe kuti tani ndiye mukapanga mistake tsiku lalero ndikukapanga pa 2025 kukapasaso boma amene achawo inu tisamva kuwawa sikuposa mene tikumvera pano ndifeti kuti chipani ichi cha nyowani cha Liberation for Economic Freedom Party chabwera kunena kuti muzachipase vote kuti chizapange zomwe anzathosewa kha kutani akulephera zikomwe kwambiri chifuna kuti ndi nthawi timalize pamene papa chachikulu ndingokuzani kuti lefu ndi chipani cha mtendere imwe sitizamangana pakana kuzafika boma iyi ifeso ndipo tikuti 2025 yokho koma tikakhala tikupitirira nayo pakana mpakana ndife amuyaya ifeyo chipani ichichi zomwe kwambiri
zikomwe kwambiri zikomwe kwambiri amenewo ndithu ndi GS zikomwe kwambiri anzathu zikomwe amolalo thank you so much nthawi sili kumbali yathu tachita kale kwakukulu